byose nuko bigukomere yarabizi nate yarandetiye ndumugabo
bikwa makamba wazara
Yesu, abo ni bane,
abo ni bane.
moto seria tamaso
watubere
yitiro
bana we
watubere yitiro
nokuri
watubere
Hallelujah.